Pasi pafaro namune kutambura kuchema nekuyaura mazuva ose zvino tashika pano hapana pekuyambuka ona takomberedzwa toita se So do not fear, says the Lord, for I'm with you. God bless you.